Mazake wanangu munozvika koi. Mazake wanangu munozvika koi ko. Bataza mumwe wenyu taurirai. Pamanya mumwe wenyu zoreredzanai. Zvitsvene newe uchagara wakaziva zvisingade mumwe wako mukurarama ukaita zvakaipa newe wega uchaona kuti wapindana nemweya yerima ukaita zvakaipa newe wega uchaona kuti wapindana nemweya yekumadokero
Thank you.